kiganiro Turinoganze cyo kuri uyu wa mbere tugaruka ku ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku igenekerezo rya 2027 munyonyo uyu mwaka mugihe ariko yugurura icese ibikorwa by'ihuriro byo ku rwego rw'igihugu ry'abagwizatunga bise umuzinga. Umukuru w'igihugu rero akaba yarashize ahabona utunenge tumwe tumwe turi mu bagwizatunga mbere n'abakozi ba leta ashimangira ko boduheba kugira ngo Uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu 2040. Ikintu ca mbere cyo guheba nico yise kunyinyana hagati y'abagwizatunga n'uburongozi bw'igihugu.
Iri huriro ribaye dutanguye intambwe ya mbere igana umwaka w'2040. Iyo ntambwe ndazi yuko itoroshe kuko isaba ko duheba ingendo twahoramo. Hariho uwari yaramaze kwigirira akabarabara kiwe, ako kabarabara rero tuvuze tuti aka kabarabara turagafuse dufashiye autoroute. Hariho uca avuga toya ibarabara ryanje ntirivaho. Ni ngaha rero mubona dutanguye ihuriro kubera urugamba rw'iterambere n'urugamba urugamba tugwana twese mugabo duhanganye ni twebwe nyene. Nico gituma tugize ihuriro umenga hariho kunyinyana hagati y'abagwizatunga ni n'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kubera hari abagwizatunga bari babeshejweho n'inzira mbi. Uburongozi bw'igihugu rero bwaje kubashyira mu ibarabara ryiza ritomowe.
Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ahamagarira rero abagwizatunga gusenyera ku mugozi umwe n'uburongozi bw'igihugu batange amakori n'amatagisi uko bibereye bongere batuzi giturire maze Burundi burangwe n'intwari bereye.
Gusenyera ku mugozi umwe rero tushake tufata karero kera ngahamwe bw'abanyagisagara ntimwashenye mugabo ndazi uko hari habavuye iyo naje mva na jewe bazi gusenya icarico abatamu umujyango umwe rero bose zankwe bashika batura mu rugo izo nkwe zicanira inkono imwe bwira we washenye ubundi ari gusoroma ubundi ari kuvoma haba mu gacanira ya nkono ihiye ikaribwa n'umwe ngomba byogenda gute ihiye igacirimbwa n'umwe abana bakunze ibinda rero birakunda gushika gusenyera ku mugozi umwe izo nkwe mwazizanye zicanira inkono ya mwese kandi murayisangira no mu gihugu rero igihugu kimaze gutera imbere mwebwe umwe wese yagiye kuzana muratanze amakori yanyu agiye mu kigega cya leta icyo kigega cya leta giteza gukorera bose amabarabara none barabara uravuga ngo rizokibwamo na naka cyane naka uravuga uti ibi bitaro ni naka zovyivurizamo gusa uravuga ngo aya mashure ni naka zovyivurizamo gusa nuvuga yuko cya kigega rusangi mwese mwazanyemo nico kica kiza gukora vya bikorwa vya bene gihugu nico gituma mu Burundi ingingo ngenderwa ko mu iterambere ry'igihugu muyitegere neza ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirana twese turasenya tukazana igihugu cyateye imbere gica kigaruka kikateza imbere abene gihugu bose none atagiye gako mukeneye amahoro n'umutekano kugira mukore ibikorwa byanyu atagiye gace igihugu kihari umusoda azohembwa n'iki azofungura gute umupolisi azofungura gute bwira ujya mukozi ahora yamakurindiriye kugira ngo akugirire ikintu ukeneye azofungura gute ko aguma arindiriye mwebwe ujya mwarimu ariko arigisha ko atamwanya afise w'ubukore ibyiwe ariko akora ibyiwanyu azohembwa gute nico gituma mubona tugwana ingwano y'intwari ibereye kugira ngo ikigega cy'igihugu kiramire twese kandi rero n'utemeye ku ico gigega cy'igihugu kuzanamo abamenje ndabivuze ko cyamuhava mu byumva nabi abagwizatunga ntibibagwa neza ndababwiye yuko utazana ikori abamenje umisi heze mwarashavuye mushavuye mucamva ngo ngo murigirie hanze ngo mujanye ngo yomitahe ngo murigire ngo turigirie gukorera hanze ngo mu Burundi baratwangiye ko batwangiye kwiba turigirie ikibazo nabajije ni kimwe mbega aho hanze mugiye mugiye umutwe ugaragara cyane mufasha amahera mu kuyi Burundi murayajaye mbega aho hanze mugiye mujanye amarundi cyane mujanye amanyamahanga none sayo wifite igihugu aho umuntu asigaye yihaye ubugabo hari umusoma ngo ndagiye ndayajanye ndagiye kuba kahanze wayakuye amajaye ko yakuye i Burundi nyine ujanye hanze mbega aho hanze ugiye niho bemera fraud niho bemera ibiturire cyane tuzumvikane yanabonye mushoha mwashavuye ngo turagiye ndabwire igihugu gitera akagere mu gace cyo yihutera umugere kandi urariririye urarariye mugabo w'akagere kawe ni gatoyi cyane mucawumva ngo urumva rero ngo bagwiza atunga ngo bariko baraduhohotera ingumbwire neza wowe ngene baguhohote nabahe akarero umuntu yita umugwiza atunga kuko avomye amazi ku robine yabene gihugu agacaza kuyashira mu icupa agacaza arakagurisha ku bene gihugu nyene umubukije agacavuga ngo ndigiriye ngo nakare ngo ko ndahombye ajanya yahe ajanya mwe yiba bene gihugu nyene ahubwo tuzoca tubacira urubanza tuzoca tubakontorora erega bijya nitunga gihugu muri ko muranokeza ndabibabwi duce umurongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2040 n'ahandi ho ntituzoshikaye turi mu kajagara kambona aho umuntu agenda agahendahenda abo muri obe ati ntumparurire ibi aya maheri miliyari 5 twivye duca tugabura umugwizatunga yubaho kakitwa umugwizatunga agahendahenda abakozi bo muri obe ngo wewe bajya ba verificate erega nasanze niba mu nzira zibiri muri bira muri duhane mukongera mukibira mu matax center ane tiga turarikyo mu muragenda ijya ikipe de verificate mugaca muyibwira muti ureka tuvyumvikane urabona nari gutanga miliyari 5 muri leta none reka tuvumvikane ntange muri yari dumwe izi zine tuvumvikane gene tuzigabura ivyo nivyo biba kuri duhane naho uturabona nzanye ikontenere 5 wowe andika zibiri ikivyo navyiboneye muri urugamba ndimo aho twasanze imodoka imwe baharuye igice kimwe ikindi ntibaharura mugaca mwumvikana mukabaha igiture mugaca mugabura none twoshika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwizatunga bameze uko
umukuru w'igihugu aranegura kandi abagwizatunga banyuruza amahera y'agaciro baba bahawe ngo bagure ibikoresho nkenegwa hanze y'igihugu ariko bakabigenza ukundi yaneguye kandi ingene ibanki nkuru BRB yasigaye ikora itisunga amategeko
wewe akira utwaye amahera imiliyoni 10 z'amadolari ugiye kugura ibintu uburundi bukeneye yaba imiti cyangwa igitoro abifumbire abiki hanyuma washikayo aho kuza ni by'imiliyoni 10 ugacuza by'imiliyoni 3 ugacuza na nka hanyuma ugacufata za miliyoni 7 ugacuza ipakira ivarize ukazizana mu gihugu ugacuvanga marshenwa marshenwa nasaza neza abakwiza tunga ugira ngo nabakwiza tunga bajya bakoze zijya marshenwa bakwiza tunga oya izayo nimwe mwivugira kumuza basubiye kumwenda kugira ngo ntaboneke class Tawaha karore. Mwebwe muraza mukemporuta. Bakubaza bati none we kuri ko mbona de class ya wari ngo ngo ya urumva waya nayikuriye kuri marché noir uti none wompa na ka document kerekana ko wagiye kuvunja kuri marché noir wompa ka papuro kamwe kerekana ko wagiye kuvunja kuri marché noir oya oya urazi ngere tubigenza Apa soso? Ni wayanza mugurisha nyamwe hagati yanyu mugaca kuvuga ngo marashe noa ngo ngo prini de naho nimwe mu bigira sima wishi sima wishi umuntu bakamuha ideni bamuhaye kredi agaca agenda kuyaplasa mu yindi banki neza ndababwira amakosa mu muntu ukorera na mwe ugacyakura muri banki aho ukajyana muri BGF cyanke muri BSN ugacyaplasa igihugu nicyo cyayaguha uciye wunguka utakoze bya bindi bategereza gukora ibyo biraba abandi bakayatwara muhira kuyagerezayo kubera iki n'amahera mu biturire none mumva za miliyari indi zitanu muzigabuye ntimuca muzitana muhira kugira ngo tuyabone kuko ari igiturire mbega bishika gute ko umugwiza atunga adekarara ko yahombye muri finansira mbega ubyita ngo iki ngo niro myiza ntabwo ari biki sinzi ibintu umubwira ugacukura GPP witi uwo muntu yahombye agacukura pe witi ni wawe agacaca ugura inzu muri Canada nuwahe uwo yahombye agacaca ugura inzu i Dubai nuwahe ibyo byose ni ibyo tubona reka turabibona byose turabifite icyo cyo ndabwira abandi ba mama ni muco umurongo kugira inyama mbisi nk'ibyo uri yumve reka natijyanze mwanguze hanze wakorana n'ibihugu tukazigarukana narababaye cyane ingene banki ya Repubulika yasambuwe barorera ntibatume barengana baterega igihugu kirasambutse yarasambuwe ikibonane neza none banki isigaye yifata nk'ibanki iziwanyu izo z'abadandaza ibanki yifashe nk'abaye komezi yari gasigara ari ihakiredi mwebwe bamwiza atunga iba yahindutse wumva iko ibiri banki y'igihugu hajya mu isanzu bazi guca mukora muhagira memorando mukarugikira umukuru w'igihugu muti banki nkuru y'igihugu irasambutse ubu rero nagira ndabwire aho duciye mu nzira mbi namwe ni mudukosore ikintu cyitwa transparence nicyo cyambaye gikomeye
Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu yarangije asaba abo bagwiza atunga ko mu mwaka uza atawoba gica hirya no hino y'amategeko
ubu rero nashaka yuko tugenda twumvikanye yuko tugira turabagwiza atunga ukuri twabagwiza atunga bukuru mugabo natwe mudusabe ko natwe tuba ba administrative bukuri namwe tuborohereza mu byo muronde
akaba ari ngaha turangirije ikiganiro Turinoganze cuno munsi naho ku munsi wa mbere nk'aya mango murakoze.